Ajambo virungu mbaliangu, ajambo virungu mbaliangu. Balimbe na boka mataba, kita patigo mbe ya mkini. Ajambo balimbe na boka mataba, patigo mbe ya mkini. Boko nyato getu ula na yomba, wala maleba linda. Boke tuka
kuna zibiro.
Kubala maleba linda. Boka karara boku mbali, kakara no kumbali.
Vale, 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 vale.